to the chair on my right.
Koa hau ko Luasa Hareruia Wall. E o ati ana ka noho pūmau taku pono. Ki a kuini iri hapeti te tuarua, me ona kahui whakaheke, e ai ki te ture, ko te atua nei, hoki taku pau.
Do you declare this oath to be binding on you?
I do.
Thank you. Honourable members, the vote on the question that the amendment in the name of the Honourable Tariana Turia